Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye inye sombi zose nzanzuko zingana niwo we wange mwiza muyoboke ntabwo nigeze kugukunda Ndagukunze ku